Ezamba phambili indaba namuhla uzuma uvulele we NPA Icala. Bachazwe njengeshabasheka be ANC ababulewe. ACDP ithile lizwe liphethwe ngamasela. Nazi indaba ze 1KZN TV nifundele uphilano kwaqebe khulu kamzimba umntwana uyakhulekana nabesilo sanibonani. Lo obekade ngumengameli wezwe uJacob Zuma usevulele icala umshushisi ophiko lozokushushisa kuleli NPA advocate uBilly Downer namhlanje eMgungundlovu maphakathi nesifundazwe KwaZulu-Natal. UZuma ongaphandle ngoshwele okugula usolakele umshushisi ngokusabalalisa ulwazi oluyimfihlo lokugula kwakhe kwabemthombo yabezindaba. Lolu lwazi lanikezwe NPA ngenyanga edlule ngesikhathi kuyithimba labameli bakaZuma lenza izethulo enkantolo ngokuthi ugula kakhulu kangeke akwazi ukuza enkantolo. Ngenyanga yedlule uZuma wathumela incwadi eyivela kodokotela bakhe abasembuthweni ozokuvikela, kanti ngemuva kokuthunyelelwa kaDowner kule ncwadi, uZuma wamsola ngokuthi uyinike enye intatheli eyabe isibuza imibuzo isebenzisa le ncwadi. Abameli bakamsholozo advocate uDalimpofu noThabani Masuku SC bakhala ngokuthi uDowner ubhotshoza ulwazi kwabezindaba. UZuma uthi ukusatshalaliswa kwale ncwadi kumbeke engcupheni ngoba ulwazi lwabe selisatshalaliswa ngisho nasey'nkundleni zokuxhumana. Ekhuluma-ke ngaphandle kwesiteshi samaphoyisa eMgungundlovu namuhla, lokho okhulumela iJacob Zuma Foundation umzwanele Manyi uqinisekisile ukuthi uZuma uluvulile icala. UZuma kutheleke ngaphandle kwesiteshi samaphoyisa ekhashwa-ke nayindodakazi yakhe kanjalo nabayo iJacob Zuma Foundation.
Besizovula icala, sivulela umshushisi. Bazolufunda ke basho ukuthi lithini leqala kanjani. Akukho kunye engizokusho mina ngiyahamba ngiyabashiya la nazana kakhulu nabo nokwazi nokubonda nabo. Angikwazi ukubonda nami isiboshwa mina. So siyashaya iboshwa.
President Zuma uzoripota loko la maphoyiseni ukuthi kanjani ukuthi umuntu ungishushisi osebenzela uhulumeni ekumele ukuthi lo muntu oyena oqotho kudlula bonke abanye abantu kodwa asuke lo muntu athathe izinto zika President Zuma azinike noma ubani. Lokho ukuphula umthetho and umthetho uthi lokho kuyajeziswa. Uma lesijeziso singenzeka ngendlela ekubhalwe ngayo emthethweni, lo Billy Downer lo mshushisi omkhulu ubhekene nokuyejele iminyaka ewu-15 noma i-fine noma konke nje i-fine ne-15 years ejele. So yinto e-serious kakhulu emthethweni le eyenzekile.
Mhlawumbe njengabe ekadenzekile ngabe konke kube yimpumelelo?
Akube yimpumelelo kakhulu uma kukhona wena kushito bekuyimpumelelo. Ya yonke into mbe kahle namaphoyisa, amaphoyisa asamukele kahle kabhala konke. Sesinayo ngisho ne-case number. Sesinayo ne-case number le naye laba ngoba uyayifuna. Konke kuhambe kahle bakufakile ku-system sokusho ukuthi icala seliregistiwe.
Mhlawumbe njengamanje singalindelani mhlawumbe ngabe mhlawumbe amaphoyisa azohamba ayike umshushisi ayombopha kukho kulandela.
Hhayi-ke lokho kwaziwa amaphoyisa angeke ngikwazi ukuthi i-system abesebenza kanjani. Mhlawumbe bazodecide ukuthi kumele ngoba u-former president bathi mhlawumbe kumele enye i-rank or kwenzenjani. Cha lokho angikwazi kodwa amaphoyisa asithembisele ukuthi azokwenza umsebenzi wabo in terms of their own processes and we want to ask everybody to please give them space and opportunity to do their work the best manner they know how.
UZuma kuke wakhala ngoDown efuna honxa kushushiseni icala lakhe lenkohlakalo emsola nangokuthi wakwasabalisa ulwazi nakwizingede. Isinqumo-ke ngokuhoxa kukaDowner sizokhishwa ngolwesibili emva kuba kijaji uPete Hoon asigodla kwisinqumo ngomandulo wathi kusadinga isikhathi esanele sokuthi azilungiselele. Lo mbiko oqoqwa wahlanganisa uSithabiso ngwakasibiya beno-Ayande ngwakadube eMgungundlovu. Achazwe njengabantu ababewukhathalela umphakathi amalungu akhongolo sikuwadi 101 eThekwini adutshulwe wabulawa ngolwesihlanu ledlule kade buya kokhankasela inhlangano yawo. Lokhu kugqame kuyikhulumo kwinkonzo yesikhumbuzo ebinamuhla ekhetho Crest eThekwini. USiyabonga Mkhizo beqoke kokumele i-ANC okhethweni njengekhansela benozakwabo uMzuka Isinyanga kube ukuthi badutshulwa bashona ujuqe eduze nenkulise kule ndawo kanti ngesonto kwekuthathwa abalisa-ke ababili abasaphekwa ngemibuzo.
Abegqeliwe lolo mphakathi amalungu kakhongolose angaphansi kwegedla ihlekisa zone ngaphansi kwesifunda iTheku uzothamela inkonzo yesikhumbuzo kaMkhize nonyanga abadujule beqedu ukukhankasela iqembu ngolwesihlanu olwedlule. Ekhuluma nethimba lesindaba elinye lamalunga aqavile uTomfuthi Zondi uchaze uMkhize noNyanga njengabantu abanobuhlakani kwezepolitiki futhi behlezi befuna iwadi yabo ibe nenqubekela phambili.
Usebo kaMkhize bekukhomredi ekade sithembele kakhulu kuyena ngoba ube umuntu engingathi ube fearless. Especially eyintweni ezi that are concerning umphakathi ube umuntu o willing to learn and do better emphakathini ngaso sonke isikhathi ube nama dreams and hopes for the community le
amalungu omndeni kaMkhize noNyanga bakhale ngokuthi kubhlunga kakhulu ukubona ukuthi bashiye izingane zabo emhlabeni izisencane
kuze kube manje siyagula emoyeni siyazibuza ukuthi bekwenze njani beli yini icala lakhe okusenza sibe buhlungu kakhulu usiya ube nengane esincane inomakoti selobole waqeda besihlela ukuthi kuzoshadwa nini
bebuhlungu kakhulu xa dibona indawo ubhuta ahlala kuyo esishiya abantwana bakhe babe ndingabangubani ngoko zobanakekelwa because umama akasebenzi umama uphila ngekamkam
uzondo bese phinde veza ukuthi bacela ubuholi kwakhongolose kubavikele labo baqokela ukuba ngamakhansela njengoba kubhekwe okhethweni
abantu abanjengama-candidates siyabona manje ukuthi abantu kufanele ukuthi the moment umphakathi umbona umuntu ukuthi angaba uyena umuntu ongalidi umphakathi athole some kind of protection athole some kind of a protection because usuke obviously eseyi-threat to abantu although singazi ukuthi kusuke kuwobani labo
Le nkonzo ibihanjelwe ilungu lesigungu esiphezulu ku-ANC uBhekicele kanye noBhekintuli wobuholi be-ANC kwisifunda iTheku. NguTebogo Sibisi, wezindaba ze-1KZNTV, ngibika ngiseKhetho Christ.
Umengameli weqembu lamakholwa i-ACDP umfundisi uKenneth Meshu uthi izwe ke libhekene nengwadla yokuholwa ngalabo bantu abachaze ngokuthi bakhohlakele abehlisa ngomlenze imali okumele ngabe kisiza ikakhulukazi abantu abadla imbuya ngothi. Ekhuluma ke empangeni enyakatho likaMthani umfundisi uMeshu uthi sizofika isikhathi lapho khona leli zwe lizoyeka uyocela usizo lwemali emazweni asentshonalanga.
Umengameli weqembu lamakholwa i-ACDP umfundisi uKenneth Meshu uthi izwe laseNingizimu Afrika seliholwe isikhathi eside amaselehlisa ngemlenze imali yabantu abantulayo kanti lamasela kumele agudluze kuhulumeni.
The problem in South Africa, we have too many thieves that are leading government. We have friends that must be taught where they are. If you take what belongs to the poor, if you take what does belong to you, then you are a thief. And we have many thieves that must be replaced.
Umfundisi uMesho uthi uyazi ukuthi enye izinkinga ebhekene nezwe lakuleli ukwanda kwesibalo samacala obugebengu. Kanti bona njengeqembu lamakholwa sebeqhamuke neqhinga lokuthi uma sebesemandleni ngeke bavumele iziboshwa zidedelwe ngushwele. Wathi iningi leziboshwa ezidedelwa ngushwele zisuke zingakakulingeli ukubuyela emphakathini.
ACDP will scrap our loan because when any judge sentences a person to a certain, give them a certain sentence. If they do that after going through all the facts.
Usekela mongameli wakuleli qembu wayintring naye uhambe emazweni kamfundisi uMesho wagxeka laba behlisa ngemlenze imali engabe isiza abantu abampofu.
The problem at local government is that we've got the wrong hands in the till.
Ezindabeni ze-1KZN TV kubika uZamando Sicele isempangeni.
Isizwe senkosi kaMdlolo kwaNyave emkhambathini maphakathini likaMthaniya simashele emahhovisini kaNdunankulu esifundazwe kwaZulu Natal usihlezi kalala sifuna ke kubuyiselwa esikhundleni inkosi uSikhosiphi Mdluli ekhishwe ke esikhundleni isigubhu kanye nyakenye. Le nkosi yehliswa ke esikhundleni ngozibandlela ngonyaka wedlule kanti ubuholi bomphakathi ubuthi kabaziswanga isizathu salokhu nosekudala ukuthi kungabi khona uzinzo endaweni yenkosi.
Kumnyana uTshume edolobheni laseMgungundlovu ngenkathi umphakathi wesizwe sakwaNyave emkhambathini uphume ngomningi bawo umasha usuke enhla nedolobha uphikelele emahhovisi kaNdunankulu esifundazwe ufuna ukubuyiselwa inkosi uSikhosiphi kaba ngubukhosi Mdluli. Inkosi uSikhosiphi kube ukuthi ithole incwadi yazisa ngokukhishwa kwayo esikhundleni ngozibandlela nyakenye ngoba kuthiwa yabekwa ngokungafanele nokuyinto umphakathi othi iyaxaka ngoba kade yabekwa kulesi sihlalo inkosi. Kanti kumanje abantu benkosi abasalawuleka endaweni ngenxa yokungabi namelusi.
Imphefumulo yabantu ephumayo lapha endaweni. So uma bengase bona basheshise sinethemba lokuthi uma bengasheshisa ukuyikhuphula inkosi ngeke lokufa kwabantu kusaqhubeka ngoba sikumise ngalezi zinto esizenzayo uzinzo sizama ukulimisa lube khona ngaloko esikwenzayo uma singama nje sisonge izandla kuyoqhubeka kufa abantu.
Umzolo ufunge wagomela ukuthi uma lolu daba lungaxazululwa ngokushesha luzophazamiseka ukhetho emphakathini wabo.
Luphazamisa ukhetho uma nje uma yena njengoba sesimthulelile inkinga yethu laba bona bangakanani labantu ufuna bonke labantu bakhale kujabulela ingakho sibagxeka njengabantu abawosopolitiki ukuthi babuye thina abaholi bomdabu basibukele phansi siyakhala nabo abantu bayakhala yena ucabangela indaba zokhetho luzosenzelana ukhetho singenankosi luzoma ukhetho manje engayibuyiseli inkosi ukhetho ngeke lube khona yebo intando yeningi kodwa intando yeningi lena yona akubona kulona niningi le.
Kanti omukela uhlo lwesikhalazo zalesizwe egameni likaNdunankulu unxusa ube kungaphazanyiswa amalungelo abantu.
Lolu daba ngoba sebelilethile phela ababheka ukuthi liyaxazululwa yini bese kungabi ukuthi kulesi sikhathi nesincane abashoyo kusukela manje kuya kumhlaka 1 sebengathatha isinqumo sokuthi bangayi ukuvota okuyintando yeningi nento-ke nje okufanele wonke umuntu ayi-exercise as a South African.
Lesizwe sesinqumela ugwayikatiki ukuba kulungiswa lolu daba lungakashayi usuku lokhetho kungenjalo kuzoshipha ugotshi. Lo mbiko uhlanganiswe u-Ayanda Dube Mgungundlovu wethulwe uThabani Maphumulo endabeni ze-1KZNTV.
Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bezu 14.47 cents kwi-dollar laseMelika bengu 19.99 cents kuponda waseBritain bengu 16.85 cents kwi-euro yase-Europe kuthi intengo kwawelo ongahluziwe yona bengu $1,782.89 i-ounce kuthi intengo kwawelo ongahluziwe yona bengu $85.82 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu leMamelodi Sundowns liqhubekile nokuvulela isibhanxo emaqenjini eDStv Premiership ngenkathi lehlula iGolden Arrows ngegoli elilodwa ngeqandeni. IDowns salokhu iqhubekile nokuhlala kwesicongweni ngamaphuzu ayishumi neshagalolunye emva kwemidlalo yesikhombisa kuze kube yimanje ayikahlulwa. Komunye kumdlalo weDStv Premiership ekamagebhuli Orlando Pirates ziqhubekile nokulahla amaphuzu ngenkathi-ke zidlala ngokulingana neMaritzburg United ngeqanda ngapha neqanda ngale. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindele kosukwini lakusasa. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto ophezu komzimvubo ziyagoqa bese iphaka namuhla hlangabeze kusasa ngesikhathi esifanayo.